Usamuweli isahluko sesibhozo. Kwathi xa nikweni uSamuweli alixhego, wabamisa oonyana bakhe babangabagwebi kumaSirayeli. Igama lonyana wakhe wamazibulo lalinguYoweli, igama lowesibini lalinguAbhiya, bengabagwebi eBhesheba. Oonyana bakhe abahambanga ngendlela yakhe, banabela inzuzo embi, bamkela izicengo, basijika isikwebo. Aza ahlanganisana onke amadoda amakhulu akwaSirayeli eza kuSamuweli eRama athi kuye, "Uyabona, waluphele wena. Oonyana bakho abahambi ngendlela yakho. Simisele ngoku ukumkani ukusilawula njengeentlanga ezi zonke." Laba libi elo lizwi emehlweni kaSamuweli xa bathi sinike ukumkani ukusilawula. Wathandaza uSamuweli kuYehova wathi, uYehova kuSamuweli, "Liphulaphule izwi labantu entweni yonke abayithethayo kuwe, ngokuba ingenguwe abamgibileyo, bagibe mna, ukuze ndingabi ngokumkani kubo. Ngokwenzenzo zonke abazenzileyo, kuselokwemini endabanyusayo iyiphutha, kwada kwabanamhla bandishiya, bakhonza Thixo bambi, benje njalo namhla nakuwe. Liphulaphule ngoko izwi labo, kodwa uze ubaqononondise kakuhle, ubaxelele isiko ayakuphatha ngalo kumkani oyakuba ngukumkani wabo." Wabaxelela ke uSamuweli abo bantu babebiza ukumkani kuye onke amazwi kaYehova. Wathi, "Lilo eli isiko lokumkani oyakuba ngukumkani kuni. Oonyana benu uyakubathabatha abamisele yena ezinqoleni zakhe zokulwa nasemahasheni akhe akhwelwayo, babaleke phambi kwenqolo yakhe, abamisele yena babe ngabathetheli bamawaka nabathetheli bamashumi ngamahlanu, balime amasimi akhe, bavune ukutya kwakhe, benze iimpahla zakhe zemfazwe neempahla zenqwelo yakhe. Iintombi zenu ezithabatha zibe ngabaqholikazi nabapheki nabosi bezonka. Amasimi enu wowathabatha nezidiliya zenu nezinqoma zenu ezona zilungileyo azinike abakhonzi bakhe. Nesishumi sembewu yenu asibize nesezidiliya asinike ababusi bakhe nabakhonzi bakhe. Abakhonzi benu uya kubathabatha nabakhonzazana benu namadoda enu namaesile enu enze umsebenzi wakhe. Isishumi sempahla yenu emfutshane asibize, nina nibe ngabakhonzi bakhe. Niyakukhala ngaloo mini ngokumkani wenu enazinyulelayo, anganiphenduli uYehova ngaloo mini." Abavuma abantu kuliphulaphula ilizwi likaSamuweli bathi, "Hayi, inene masibe nokumkani. Nathi sibe njengeentlanga ezi zonke asilawule ukumkani wethu. Aphume phambi kwethu alwe iimfazwe zethu." Waweva uSamuweli onke amazwi abantu, wawathetha ezindlebeni zikaYehova. Wathi uYehova kuSamuweli, "Liphulaphule izwi labo ubenzele ukumkani." Wathi uSamuweli kumadoda akwaSirayeli, "Hambani niye elowo emzini wakhe." Amen.